Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu latest lana sikhuluma ngo Sne Portia Mseleku. Bathi abantu kule show ezayo izingane zesthembu uSne uzoyithwala le show kahle kahle uzoshana uSne. Angiphikisani ke nalokhu because Uthando Nes'thembu Rome season 1 season 3 season 6 uSne uyavela kakhulu and makuvele indaba enoSne abantu baye belandele kakhulu lena ke yaSne yokuthwala i-show ngibona ukuthi ngizoyiqedela kahle kusasa sichaze ukuthi ayibo uSne suka naye la sasila naye mhlambe ke uma esebuya uSne usezothi gabu gabu izinto ezincane mina ngizobaba ziglowa Sne hayibo uyashayina uSne and ngiyafisa ukuthi yabona le show izingane zesithembu noma yona nje ngingayizwisisi kahle angakhuluma iphutha ngithi ngiyayizwisisa angizwisisi i-show kodwa ke kukhona phela abazositshela khona namanye futhi ama siblings anazo indaba zabo nase sizoyilindela ukuthi bazothini bengizoba bazothi uSne hey wazi wamuhle and ngithemba ukuthi masiqala le show kuzovuleleka amathuba for uSne because ngiyafisa naye aqhakaze abe naye nemali yakhe why ngisho lokhu ukhona le episode athi uSne athi ubaba Mseleku uyafisa sengathi aba ama siblings kaSne mayekhula uSne engabi nomhawu noma mayekhula ekhulewe bebambene because uma izinto zijika yena uyosala eba nenhliziyo embi esebu ukuthi ingane zakubo zihambe zafika la so mina ngifisa ukuthi ke le show ngoba isiyeza izingane zesithembu kube khona nokushintsha impilo kaSne noSne kube khona ukuthuthuka a-develop ukuze kungabi ngelinye ilanga kube wuye oba nomhawu ubaba Mseleku wayekhuluma ngokuthi mhlambe ompilo no Lwandle noEnhle noAbonke bazoba successful uSne asale ngaphandle kwenzeke mhlawumbe bamjikele ngesikhathi bengasamnakile yena useyosala nenhliziyo embi ngobani yena kuyimanje amathuba akawatholayo uyawabamba uyawadedela mina ke angifuni ukuchaza izinto eziningi engisho ukuthi ngiyafisa noSne kuleya family ngiyafisa naye abe nokuhlukile naye kube khona ukuthi uyadevelopa naye uya upgrade empilweni njengoba nje family isho ukuthi impilo ayisafani sisuke nabo season 1 safika nabo season 6 uthando Nes'thembu njengamanje banezinto eziningi abazibalayo sithi testimonies abo as a family ukuthi njengoba saqala savela ku TV sesinalokhu nalokhu nami ke as office say no you fan kaSne futhi uSne kuphela ke ngizothi ngiyifan yakhe we family mina ngifan kaSne ngifisa ukuthi noSne abe nobakhe ubufakazi ukuthi nami ngaba yingxenye ye show kababa nomndeni njengamanje senguSne onalokho nalokho angivaleke le video la ungayithathike ngeside elibi ngoba phela ke umuntu ayikhuluma into iqondile mase ukuthi ke bodade wethu nobhuti ningayizwa kahle ngisho kuhle nje kuphela okunye ishow yeza umhla ka 27 June izingane zesithembu sizozwa ukuthi abantwana bakababa Mseleku bathini yebo okwami ngiyabonga support angiqedi bye bye.